kigeze ngo dutangure gutanga ibitambo. Sobanuye ko akazi katanguye.
Hello? Gonga mu biro ndagupresenta umukozi mushasha.
Brian mwabonanye? Just imagine. Gutsura kubonana na Brian kumbarira.
Ndazi imbere ni heza gufite imigambi myiza kandi ngize nawe uzoyibona.
Basi tata. Ababyeyi banje nta kintu na kimwe baba barasize.
Tu n'as pas de preuve? Mu gihe usanga hari ibyabuze. Tu n'as absolument rien.
Kandi rero byaravugwa yuko muri abo bagenzi biwe hariho abantu bari bamufitiye amashari.
Amakuru.
Mama
ni biki none mama hari kibazo ateye.
Sewe me kurana no gushinja cha ukambwira etape par etape uko ibintu byagenze. Nshobora kumenya uko ndakuburanira imbere y'ubushinja cha bakakugabaniriza igihano.
Nangorena nugi go ales shakumeni na shakante zinda go women
Alejandro safa tari gusisha
umusi haja abagabo bavukana umwanya muri na Alejandro
banga
babiri
papa niti na kima ndagusabye ikintu kimfashimo
cyeje nirinda
oui
wirinda gukora ikosa.
Kagira uhirahira akampe ku izina ry'ima ndabasezera mwabagabo jewe ndabica
bika uyazi ko jenawe dusitse raza jenawe